Yesu Kristo ego yarambabaje basha nkuruka imana.
Nzira igutahanda naraniye. Jewe nari fisiyo ndiko ndigira. Urafata? Kizira rero kucuza
n'amaka kunsora na.
Nyaruka. Inzira kamera ngango tugiye kuraba best ngo amahinduka amahinduka. Mahinduka musange yahindukiye. Jevje bya mahinduka nandwo binandaba. Kandi n'uyo muhungu mubwira ati subutu witonde. Ta madeni ajya. Bizarasha nakwerekwa muhungu. Pana kunkoza urusoni jewe imbere ya kamera ngo cyane ngo ndambarira madeni jewe. Jesse nambari abadeni numarambara kamwe kakaba gatonye nka narakiguriye amafaranga yiwanje sawa nta deni nambarira nimba mahinduka arage gutora madeni wiwe nimba mahinduka twarakundenye turahebana ubu ntago tugikundana numu ex wiwanje nagende rero babazanye na mahinduka ivyo bindi Jesse numva
STV every story matters
ore kandi abarumutse mwese bafana ba STV ndabwira ko ndabakunda kandi cyane Oh, so ndo barukije gose amahoro y'Imana abane namwe nimbazi z'Imana zibatwikira abakunzi ba 257 ndabaramukije abakunzi ba showbize muri rusange so rero umunsi nje kuraba umukobwa yitwa best numukobwa bashbegeze gukorana na skilled music mwa muna mwibuka dejo rero umukobwa bamuntumye ko se ku muntu mwakuje ngo distra gusiba kuza kumuraba nari sanzwe nza haba ko namaje kuri telefone ndamu saba adresse cyako tuvugana rero numunsi naje kumuraba iwabo canke peut-être haba rero ngo umusheri wiwe ofete muraza kuvyumva ye kwanza ariko ara nisiga agomba agenda ahantu isa sister mambo
mujya kumvumbura murabikunda n'ukuri kwema
berike
ubu naho n'amakamera uke mubike
kwanza sori umuraberewe kwanza kuberewe dada
ucyo byiwanje sha
Ndiyo. Bombuje none nama.
Ha? Ibintu bya makamera afi ariko se byiza.
Kuba I know.
Kamera
mugabo dada umbiriza niki mushaka.
Urashobora kumbwira ati ndaza kuza kukuraba.
Nari kubwiye mugabo.
Ntuwambiye kuza na makamera?
Nari bikubwiye vre.
Wambiye
nje ngiye ahantu
ndaza. Beste ndaza gushika muhiri wawe iki. Nari wambiye ati ndaza kuza wawe na makamera.
So gusurazi ko je ngende na kamera
urabizi. Urabizi kuri umugenzi.
Ndabizi.
Byiza kuzana na makamera.
Saba sinzo subira.
Muri ko murantesha umwanya nkaha.
Sorry, Bremas. No, nay, man, I ain't. Hama, I don't know. And get ones the So, you move moods. Not which is the
moods in a camera, not a camera, and the moods.
I'm sorry, Bass. Not Jimmy. You moon the moods.
Travenant. You know, I'm going to be here. I chin the moods.
Rava, Quanza, Murabinet, that new hand, the moods.
Now,
I'm
different.
Now, I'm different.
Hello, Miss. Business. I'm a good one. Don't read Jamukoga. Because she's a good one. I'm a friend. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to muri umwe atondia canke umwe nyina nyereke aha uyundi kuko bizogera kure cyane ndagutumye andakwitse kendo me mumbaririra
bo mahindu kamwe mwarakundanye
nire niba twarakundanye umuntu nimukundana mugahebane twarakundanye turi umu ex wanje ntago
sinumva umu ex wa gero kuno babinumye wewe na mahindu kamwe ndagubwire basukuru banamwe Uwe na mahinduka ngo mwaragiye muragura muzu kuyu muhungu. Imuzu zihu majana zeri sinzi nimba ko zisika twasa. Gusa amahera yose mufite mufite turasamire. Mwaratoye muzu nibirato kandi mpanga ntize muzu yazindukiye muzu mwatoye. Niyo kirato kirimo.
Uvuze?
Eh, rero yambwiye ko mwaramutoreye ibintu mbwa ntimwigeze mu muriya. Rero ariko arandira mahinduka yaramubuze na mu blouse. Rero acavuga ko kubera wewe ubi no hafi mu kinama. Ushobora gufatwa n'umwanya n'umwanya ukamuriha ibintu bye.
Jewe na mahinduka twagiye gutora impuzu kujya muhungu ntitwamuriha. Jewe na mahinduka. Kira bagiye kutizwa n'undi ko jewe urya twarahebanye kuva. Nimba yaragiye gutora impuzu ngo niko aziko twahora dukundana bikindi bikije ntawe nzi narakwikundana muzi nono.
Ntawuzi
ntawe nzi.
Mahinduka ntawuzi.
Ah mahinduka n'umu ex wanje muguye wundi nawe twatoye impuzu bikindi bikije ibyo nta nani byo nzi. Kandi je nta deni rambarira.
None gashahuje ko nizi muzu muzu yavuze ko mwatoye muzi
ari besha nta deni nambarira nimba mahinduka arage gutora madeni wiwe nimba mahinduka twarakundanye turahebana ubu ntago tugikundana numu ex wiwanje nagende rero babazanye na mahinduka ivyo bindi je sinumva si
usa nimba vraiment mfite deni
ntumwe fifi mahi uyo muhungu uyo unyeretse nta nuwonzi
none gashaje ko yambwi umuntu yitwa best none umba yarose
so nimba yarabizi nyine neza neza ko dukundanye na mahinduka koko nyene yarabizi
none zimuzi wase wazikuye
he sikiye wimwanamuke izimuzi nazikuye he ngisuko niba
oya none kandi yambwiye ko mu byo yatoye ibiyatera bindundiki n'uyu mupira batwa ari magazi yara undundi
ko mahinduka basi yabinguriye deni wiwe
yambwiye ko mwabitoye
yarigeze abona njewe ngiwe gutora deni Nimba bashako narage gutora deni wiwe mahinduka ni mahindukanye n'ivyo vy'indaba nta n'ivyo nzi kandi twana nahebanye kameme ivyo shora kubimenya
none je gusare ya ntumye kugira mwa bara mwibara barakaguha igipfunsi
na kubitwa kandi umutumwa ntari bigiye warashikana umutumwa kameme ariko ivyo si byo je nabyo
ni gashawe
je nde babazanye n'uyo mahinduka wiwe mahinduka ni tukiri kumwe je nawe
gusa je rambiye ko wewe mwari muri kumwe
reka kunyesha none basa ndafise ndiko ndigira mahinduka jewe na mahinduka nta deni twagiye gutora nta ni deni dufise je na mahinduka ndafise yo deni n'umwanya we kumenya je nta nakimwenzi
aho urazi basa ko je ngaha yo fata gatora nkize ntewe mu nzu akazitwa
utsifukura tsitsi zo kwandi
ziwawe kuko je ko ari umugwa yashavuye
wanashimye twaronderanye na mahinduka cyane
je yambiye ko
kimwe gusa nakubwiye inge ndagufashe kwanze ubyumve neza ngira n'uri kuranyumva neza nakubwiye ko mahinduka twahebanye mahinduka ntidukundana mahinduka ni mwex mahinduka ni barage gutora madena atayatoye ibyo ntibindaba na gato
sabas damura damuriya kura kuripa none gashaho basi ni yaje ngaho dubaho nizi muzu ho nyene yawo nikiganiro frem yo gashubi yatugenda bitwaye
yewe urazi be iki kirata
Sinzi gusume nga sinzi mara
hivi. Uraje ndi muri magazine urawe kutsogisa.
Oya, je kwa nambari ya 2500 ngaho mukabinge mkinama. Simenya mabaye ibyo
batubizi. Na deni nzi. Mahinduka nagenda rondele mahinduka, amubaze mahinduka, je mahinduka si musaza wanje sina mama sina papa.
Gusa reka gushwana genda gakoga. Basi nimba warabitoye basi wewe. Oroshingora umpe basi nimba ufise nabikenye umpe ndabimushire.
Uyo muhungu aranzi nimba nzi je ntawe nzi. Urage ndumuhamagara mubaza ati
torase umunyikire odio
tonya uzana ngame ha telefone
tor murungikire odio ubimwibwiri
oh vipi bro so mbesha ubu butumutumiriza ngahi wanje nibisigura ikibi je uranzi unzihe ndi best muvugana sinzi kunananzi sinzi n'iryo zinakuwa rusanzwe uri kameme so je warigeze umbona nza gutora deni wawe je we best love je wonyene we nzojya bikenjyame kare nta madeni nambari rashaho uzobaze wowe nimba mahinduka yaraje gutora ivya toruka muhango ni kuberanze ko bakundana na best ngazoriha narakenye mani narakenye nama era fisi yo kuza ndarihira basi je uje sinora mugura ni impuzu urabizi uje ni wakuye kungurira nyene nimba rawa yaranguriya kama madeni ya toyi wawe ntago biri ngombwa ngo cyuza kwishuza jewe na makamera utuma butuma mvirize arasha nakwere kwa muhungu pana kunkoza urusoni jewe imbere ya kamera ngo je ngo ndambarira madeni jewe Jesse nambari aba deni numarambara kamwe kakaba gatonye nka narakiguriya amafaranga yiwanje sawa n'uzusubira n'undi munsi gutuma makamera n'amakamera turatumagiza ngango baje kundondera je ngo ofisa madeni ngo mahinduka ibiki mahinduka ni papa cyangwa ni mama kende umuronde riyo muhurira muhurira iyo nyene je nk'ibyo ntibinda kindaba umviriza nawe sha umviriza nawe fifi nayo makamera musuye kugaruka na makamera ngo tugiye kwa best nzoba sesa kwa mama
mutumwa nakubitwa
Nakubitwa ariko musuye kunzana kwa makamera.
Dada natu.
Ngwe ngo besta tugiye kumurondera ngo mahinduke.
None sinatu.
Mahinduka urumva n'iryo zina nyene kandi mahinduka. Wabyumvise? Nanje yarampindutse. Nimba ari mahinduka nanje yarampindutse. Kubwo ibyo rero, ibintu bya makamera ngahi wanje nicareye niturije sindabikeneye Ephraim.
Sawa gusere ko ndagushikanira utubwo kwera mutumwa nakubitwa.
Okay. Ibintu bya makamera ntavyo nkeneye.
Sawa ba.
Wewe nugende nimba abuza akazi ukora. Nguje kwa best ngo kuna makamera ngo
bya basi tujye kumurondera
warunkumbuye
ya
none nigiki cyari kikuzanye cyangwa warukumbuye kumureka nkuri mujufi mundabe neza ndi wawe ndi nyene kizira rero kuzana makamera ngaho tugiye kuraba best ngo amahinduka musange yahindukiye je byo bya mahinduka nandwo binandaba kandi n'uyo muhungu mubwira ati subutu witonde nta madenda ajya
Sabasi sawa.
Genda rani babuza akazi ukora mufata inzira mugende mumvire ho mfise ndiko ndigira. Sincere mwancereje. Nkubu programa ziwanje nari ngiye ko zirahagaze kubera mwebwe. Na makamera twaje ndiko ndipodora ngaha ni umupodo mumpagarika ibyo ndimo bona makamera twaje. bamubanza mumbwira ati ndaza kuzana amakamera nkamenya ko muzana amakamera nyene nkamenya
ni basi none kuje mu rubere none ngabyosha buvuze mayose
oya rero ubuza akazi ukora pana kuza hano wiwanje ngumuje kumbaza ivya
manje ngandi ku kazi
uri ku kazi ah je rero buva je nta kazi fisi
ya uri nako
urumva je yo naringiye nta kazi ngiye gukora
siko
na yewe na makamera kumbaza bitabazika ivyo ni ibintu mvaza bitagira na mitwere
What's
this? What's the one who got to eat on? Tama de Naja. I told my Hindu can never get my Hindu candidate. No one ever changed. Eh, Jen, yeah, that's a Vura. Can't shop in Bamush.
Sabas,
Madame Jonga.
Who's the student boy? I live there.
Well, Nakubu GJ. Nakubu GJ, Kumakun had this on Birakamir. Nama de Ninja
to me.
My Hindu candidate, my den again, I'm going to Kirari. Saved you. Eh, fata makamera yanyu rone mufata inzira mugende yabaza nyimba nta kazi mufise
mukora. Mukora nyirukana.
Ndafisa kazi mukora pana kuzana makamera ngo fyat. Twaje muza kwazi. Muna bayiturije ibereye mutwiwe haje kwinwara kaga ngomba yifatira inzira yigire kwirondera ubuzima bwo mu.
Mabudasi.
So gitonda ronke twasata ndukijoro n'amakamera ngo twaje. Muriko murankamera je nabatumye mukamera.
Sabasi so.
Afata inzira basi mugende muza mukoze.
Nikura nyirukana.
Ndabize nabi ndashavuye vrema kamera. Amakamera ngo kwa deste ngo ngwa mahinduka mahinduka. Mahindu kama ina agenda
ni mwato idene ni muri hano ni
apana gutora ideni nta madeni na mahinduka jewe dudusi nta madeni numba tsini njama mahinduka tsinzi nusura kubimbaza jewe umvirize bya mahinduka banza umvirize gyo tsina mahinduka ndone jani ya mahindu nuko bereka tso muhinduka nye aza fata budeni natanga ngo kwera nzi kwa best ngo chenge na kwa best kumwishutse ntago tukiri kumujya simusaza wanje
sawa sina we ni muzo kwivugane ni yata
uramubwira nyisangire rero ahubwo azocaza nyene wene nyene yizira pana gutuma kubereka tuma ntiyizire yamukeneye ahubwo ari kuwundi ari kumuhamagara ubunyene kacanza niyo niyo nagomba gusiba hama kaca bimbwira neza ko
gigeza ko basi sori mushe nimba mwarabitoye basi kubera mu blose waze kumwibutsa
ndakumwibutsa mahinduka ahubwo niba nanje no cyandara mu boroka kuko nta umva nyene ni mahinduka je none umuntu umukundanye mugahiba na fifi
yego
reka tugwe tugaruke none ubu wowe kwisumaze gukundana n'umuhungu Nawo mwahebanye ubu mwahebanye ibyiwi urabizi byakorera
rero nabyo nzi gusa yarazi kandi yavuze ko mwatoye ideni muri kumwe
Sava uyu muhungu ndamukeneye rero yizire wenyene kuko kugutuma nubundi ndumva ko ntacyo yo hakura afazari yizire wenyene
bisi batacyo
aha afazari yizire wenyene anyibwirira ati wowe narakubonye utori deni cyangwa bari kumwe n'amahinduka nimba twari kumwe n'abantu babahanya amadeni zo sindabizi
Sava bavuje
nari kumva ikosa nije nagiye gutora iyo deni nka tori deni hama ngambara namariri deni kirazira
Sabas, the canahe, the Mugir, Mugiod, Petra,
the Mukene, Arimuzima. Hosses, Singapore Munajan has a son who could come and bar a Mazagoje, Gamadena, my day, and that Kenya Kojana, my denning.
Yes, Christopher Ego, Rambava Jebash and Kukima,
Zira Igutaha, Jarabani. Jona, if you send Kondi Gira, Rafat, Kidzira, they could choose an American consort. Yaruk. Inzira nimba wafashe moto mukuza nimba wafashe taxi vero nimba wafashe bajaji nimba wafashe taxi nganda yigutegereze ufate taxi
sabas ntinashe
ama kamera ngahi wanje sinkeneye
sabas taha basi nawe
nawe utarasohoka sohokere
ga sabas ndatashe
ama kamera ngahi wanje aha
sa nacho njenzo nzomwizani
uyo muhungu nawe yumva ko ndamufisa madeni ndamukenenga
Sawa.
Ngomba bakamera kuza ngahi wanje ngo bazi kunkamera ngo amadeni. Biki fifi twubahane. Ndakubaha kandi nawe nyubahe.
Sawa sawa.
Na makamera nkene rero.
Sawa basi ndatasha.
Ati nzira rero yabazanye.
None ngai tukiyora baraga portail portail.
Tegeze moto.
Na portail portail twayirenze.
Je ndi mbere y'umuti wanje niko ndi podura ni umupodo ndagutegeze moto ngo iyo moto hari ngaho agutware nimba nta nawe ufise yo kuri handa kuri hire.
Ndafise sawa.
Nzira rero kushira kuza ngaha je ngo munje kudara kamera ngo piririri kwa best
twavyumvise so. Sawa cameraman. Sawa basi mabuja. Cameraman kwita irapo na basi TV. Makoze udukurikirana ni ngorane prem.
STV every story matters.